umkhulu kuthiwa ube phuzi khaseli yebo ngiyavuma kodwa ube nalilifa kuthiwa ube phuzi umkhulu kuthiwa ube phuzi khaseli yebo ngiyavuma kodwa ube nalilifa yeah Izwe malibuye Izwe eletu Izwe malibuye Izwe elo babo mkhulu Izwe malibuye Izwe Izwe malibuye Izwe eletu Izwe malibuye Izwe elo babo mkhulu Izwe malibuye Izwe Azinhleli nomkhulu lana uthi mzukulu wami okhokho bakho bathathelwa konke inkomo imbuzi amasimu umhlaba abantu isendleleni ebheke kwandonga ziyaduma ikhanda lazula liyaduma ngiyazibuza Ukuthi kungani labantu bathatha umcebo wethu bathatha umcebo kokho kanjalo Izwe malibuye Izwe eletu Izwe malibuye Izwe elo babo mkhulu Izwe malibuye Izwe Inhliziyo yami limbele Ngoba ngikhala ngize ngikhale ngey'nkomo Bazolobola ngani obafo Ngikhale ngikhale ngomhlaba Uzowanda ngani umuzi kababa Ngikhale ngize ngikhale ngamasimu Usbona nje amandla wekho Izwe malibuye Izwe eletu Izwe malibuye Izwe elo babo mkhulu Izwe malibuye Izwe Malibuye Izwe, elo babo mkhulu Izwe, malibuye.